Ezan.
Even with that is no lonely. You and me met in a lonely babanya. Nengi gar gar la. Pay khel ni la bag ni la dole. Nengi gar gar la babanya.
Batay baxna ñu ngi leen di xaar waaw dessa ko fo le